Habe namba,
habe namba.
Mukuri bagenzi narimbaye uginabwa. Iyo nagira rubasha masi yararenzi nkombe. Shima we nshuti utajyuburu kubigenza. Sibyanje nashobanirwa
ariko yanare
gishyitsi cya Dawidi nyirisheje mukwe wa muntu irenga gizikamba teruru muzingara soma chungu
Ingoyi